Zoom and focus news on social media.
Yasimu and Sam, eh, papa. Yasimu and Sam, a yaraho, papa. And ya kodaye ne ya sole ya yantia samde wagana. Kudini kesie nsu etutu ashi. Iye ine yinyebema eye Wakye adodwa dinimuno. Then time eye akandwama tivitre kantata efira unina eye Wakye abiditu masu kesie pa. And ya kodaye ne ya sole ya yinyebema ewe Tuona na anum ewa nsiedu wa yenya midia. Na kakira amini mune se, yinu ya bema ewa Wakye no. Idia nkasa na mame ede wuo no, eye Prince Yeltsin. Watidudua na afreno, eye Wakye saa na manakaho. Yinu ya bema na nahondo dono, yinu mse yalie, aha yinu ya bema ye, kidney failure ni adie, wajile kakira che. Tumumu se yinye onya hwode echire krampo no no hoton kakra asofudi su bewule munti yinye be mede ne homa nyame a oyɛ sofo ayɛ fɛn Reverend Prince Yeltsin onya eye emfie dionum mienu eye 52 years ene yakodaa ya oyɛ nyame dia na asemi ayɛ rɔhɔ paa ye Ghana in the movie industry no ayaraho ye kɔne sɛni ye bɔne sɛni Wakye nyame mfa wo sie sɔfo Prince Yeltsin ɔbade ɔfa wo kra nsie owu krade a nkwa ntumi ngye Ghana yɛahwerɛ adeɛ movie industry ahwerɛ adeɛ tiwitire a ɔmahwerɛ adeɛ ifiwura a ɔmahwerɛ adeɛ yɛ nyinaa yɛbɛkɔ na mmom kwan a yɛbɛfa so a yɛbɛkɔ no ne asɛm no Imebusi nyina kafra nyinembusi nyina shedin ese owuo okuradea mu a ntume nje owuo so de ne bata kase de to so a ntume nje ohu obi anda ndwene da sie ne obemai betume efrimu ene aso atunye imebibia kafra kunini a ekɔ no anode edimubesi ha kramo ire ni bedie chi de beto fom bia no wo mama so ate eda mase ya kramo bye bye
zoom and focus news on social media.